Ngiyakuthemba nje ngikazithi onke usekwele sithathu usengiyichile ethi dasise akalithi ukuthi azafuthunyezwe iworship folk ngoba kuyi-ink akalithi ukufakwa kwi-microwave because they are microwave Christians abahlala bebanda basebathi kufakwa kwi-microwave ukuze baqale ukuthandaza kodwa i-ink is ever ready.
She dishonors her husband. when you enjoy them, you don't want to have a toilet. I'm done with that to pay you. When you call a string, I'm done. They turn a landlord. They find a corner and my show of Patwa Mamma in Tom. I'm drinking, I'm not even as a apostle. Stand unless and then I'm umoing with a chilele. I was shit. Mount Chilele, going with Musuk, Penny Bantalo, Woody, don't by Quentos and Fair Pepper Lamb. He said, when I had to go to Taiwan, I just shut up. Who knows what to go in Metal 20 years of telling me as a leader, and I will. My teller, when I was of living, oh, you are confirming. Go back, if I'm a moon mess and this prophet, then get off fast for a bad attack. Mom, that is all the prophet of this. Mom, that is all the prophet. Are you only each emotion? Mom, that is all the prophet. Go and as little Saturn with Edah, the pillow up. Go and do as a national electric guy, I feel like a mullah. Yeah, that's prophet of Sultan. That when I stole it, it's like it's not even so fun, so sweet. That's when I was saying, don't take all the ashes they could take, and those zoofs are taking also sweet. That's it, so I mean, that Mark, I pray, Nami, the Haka, the bitch, Jonathan. Hallelujah. The better. Quali, quai. Yes, you know, better. Haka, better. Haka, nothing. We are mortal. Like when a person is basking the sun or the fire. I know. You didn't even get your own Kisaga stone. You can yo! Sisomamine Kamelwe. Akom yi kito masanyom kos. My tenders, but won't get my head back on the man. Abana, I'm tired. Now, cutting so a bomb after 2 weeks. To the devil horses. The horse of grape. Hallelujah. 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 I think they know that you're going to do swing as a young. In a young fed.
Amen.
ukhosi balibhendela ngalichopheki yini isithole ingangibhela ukhosi lasanelanga ngoba ilanga ilanga lokuyukujesu kristu wasenazaretha akasichophi thina kodwa asilimazi sika haleluya Lufandule camera, lule video. Lukwa katinde kude. Kibekele ethusi. Njengama binoculars. Ipopona. Luyibukela. Oh. Vale ma kisa sifazana lesifo. Oh, umshalwane ugqoke imvaka. Kodwa ngaphakathi sikuzibana ngesigebengu. Is he the real saint? No, at my upper wingos. Of course, I've got to come back. Upper. Abbasar and Abandin, Baku, have a mask. Yes, let the shark. And the penny squab. That's squab. Some of the Mazan, give them. And the Major Nabengo's wing. Basuke emakhaya phela uzongibona. Basuke emakhaya phathi isikhwama sakhe. Nabe sebengena enkonzweni. Sebezongena nanku umnyango. Bafake imask efihla leta tebe iyo befake imask ebebe hita bange siyona angpinde futhi nabo ubuso bakhe unenzondo umzalo unenzondo namagqudu kodwa mayesengena athathe imask yothando olufake mangela ngicathi nimbone ehleka njengabeluba bantu abahleki abaningi baphethe amamask nabephuma enkonzweni bayaphumula kuye kuvela ukubona kwigade lezikhwama zakomoya akubona bonke abathi inkosi inkosi cathi uhamba nokhosi nohamba nongcede nomayina bam ngikugcineni ngidiniwe ngiphuma ethekwini ngidiningi xolela ngizoshuma sikhathi sithi ukhosi lu-ede enye ileta luthi luphezulu ukwazi ukubuka phansi kwamanzi libona ufish luphezulu mhlawumbe lu-2000 feet or 10,000 feet lukwazi ukubona ufish ukudla kwalo kusemanzini kubuka kanye lune-accuracy inkosi yami Jesus yabo iyona lento yethu uDavide akwazi ukunemba uGoliath ngoba wayenomaster of accuracy.
Amen.
Wow, Jesus.
Ngiyabangisela kwabantu.
Amen.
Nisakho?
Amen.
Masuka lapha. Buyela phezulu. Uphila impilo ka-U. Uphila impilo ka-U shape. qhamuka phezulu luze phansi libuyele phezulu bese khona ukhosi luhlala phezulu Psalms 1 verse 1 ubusu umuntu ongahambi ngeluleko sababi onke emendleleni yesoni ongahlala enkundleni yabakholodayo mawukhosi uhlala lapha phezulu awuhambi ngesoni uya ngoba uyolanda izono useJesu indaba lithi ukhosi uhamba nabantu abahlebe indaba 2 3 ukhosi madeli nyoka phezulu bamba yaka malihlangana nesitom shine nesiphepho ne dark cloud it behaves like an aeroplane malibona ifu leli la nesitom alibaleki kodwa liqonda kuso ngqo maliseqonda aliwashaya amaphiko kuba istom because la kustom there's a lot of spinning luqonde ngqo lungabaleki kube istom elithatha ukhosi libe ngale kustom la kufree khona umzalwane maye ukhosi ebhekana nenkinga akahlehle akagwegwesi ukhonda ngqo enkingweni hayi bo my god that's true umzalwane akabaleki inkinga le kodwa uqonda kuyona bese kuba yinkinga emnyusayo iyombeka ngale thina as angels of God siqonda kuyona inkinga singayibalekeli kube yona inkinga ebama stepping stones ethu to our success to our promotion hallelujah hallelujah Ishumayeli 10 verse 4 uma umoya ombusi ukuvukela ungashiyi indawo stay in your position Ecclesiastes chapter 10 verse 4 thina siyibalekeli inkinga Timothy Isaiah 59, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will raise up. Atumhlabele ungithatha la, angibeke la, angisuse la, angibeke lapha. Athi uSathane ungihlala, umoya engcwele angibambe la. Athi ungihlala uSathane, umoya engcwele angibeke lapha. Every time asibhekana nenkinga, inkinga yiyona ekupromothayo. Jabula uma kuzinkinga, ngoba yiyona i-final examination yakho to another class. Into the second share of shot, I will lose a crown. I lose a crown. This year, we get one better Saturn, one better Saturn. But I'm ready. But what am I going to do more? I feel like going out. It is not yet over. You will never see my back. You will always see my forehead. Hallelujah! Hallelujah! I'm shy. Would no one shall I'm shaking off my dust. I'm going. eceleni siyasibetha siyasibetha sibethwa abazalwane sihamba nabo sibethwa abazalwane sibathembile yasi ngitshela izitha zakho akubona abahetheni yila kukeli abantu abazobelana nawe abantu bendlu yakho abantu abazoba izitha zakho yilabo khonza nabo ujesu kodwa don't go back nokusahlehla njengosibone nje sineyingozi emancebanceba phezu kade ngiyisho ukuthi hawu iyabuhlungu ingozi leyo angilinyazwe khona usathane uyangirimayinda ufuna ukuthi no njengoba nisela ngisempini angakabusezulwini usesempini angakaqedi idabi usesedabini angakagqidi usesedabini uyadela wena osulapha kodwa mina ngisesedabini ngiyalwa ngilwa noma inyama yami ingasafuni ngiyalwa ngoba ukuya ezulwini it's not an easy road ngisekhona ujacob mahlala mhlasane ewina isikoko wasiwina emabhokoboko kodwa wasibuya nesitoko nabangcwele khona abazothi bengena ezulwini bangene bemabhokoboko beshayekile kodwa bephethe isitoko sokuthi banqobile emhlabeni sikhona isono sikhona ilibo bama lithi ibhayibheli ngenzuku sokuphela ngenzuku sokugcina abantu abalokuphando abazayo namhlanje baya esontweni conditionally ngoba mhlambe izinto zimhambela kahle ngoba enemali kodwa mhlasane kuhamba kahle mhlambe kubheda uhlala phansi kodwa njengoba ngibona ngisahlehli ngiyinkunzi kayihlehli angihlehli njengoba ngibona nje angihlehli and isitha sami ngiyasazi usathane ma ukhosi ukhosi ngehlala phezulu uhlala entabeni isihlekesalo sentabeni kusukuphini noma ungalithishela ngetshe umuntu ohlala entabeni ngeke uzumshaye noma ungamthishela ngetshe lokuhleba akalizwa ngoba uhlesentabeni noma behlangana ngaye akeza lutho ngoba uhlesentabeni kancane kancane bangihlebile yingoba ulona ukhosi uhlezi kuphi siphi isihleke sakho yini isihleke liphi inest yakho nithini inest ngesixhosa indlwana yakho iphi indawo yakhe laphansi kodwa yokhosi lapha ngathi ngikhuluma into ezoshintsha ke manje athi ngikhuluma into ezoshintsha ukhosi ngeke ulithole lithiwa njengokuthi icane lihambe edolobheni ne-o Spirit. Hani.
Dalila wam.
Hayi bengikuthanda oh. Kazi nje ungishaya ding dong. Yebo ukhosi ufika manje ngokuqala. Hayi. Ukhosi alibanjwa banjwa aliphatha phatho. Indaba into ongasabona ukuphonzwa abafana ingqebi yonke indawo. Ukhosi ngempela noma. Okufanele aphathwe aphathwe. It's a 5 minutes. Take my card. One, who calls? No challenge, David. Luya election, get my assist. In Akoko Matthew 17, verse 20. Upetro, Ubonuches, Essen, Enterman, Mount of Transfiguration. Ubona, Ubusova, Chilafanela. Ubona uEliya ubona uMose uthi indaba yenkosi singabusasuka entabeni asakhe amatende ethi khona la indaba maye wafika entabeni ubona imbono maye wafika entabeni uba neyitshilelo maye wafika entabeni awushumayeli ngegold dish sermon
Thank you. akanayo lomshumana esichilelo njalo ushumana into eyodwa intshumana yatheneza ashumana nganamasa ashumana ngayo akanasichilelo uyayifudumeza a goldish sermon tin staff ngiyibona i-tin staff uvese uyidishe uyifake edishini ubese uyayifudumeza uyifake microwave khona amakholo anjalo. Two. Ukhozi luhlala esiweni. Mase kunjani isithole? Kuthi mase ubuthunta umlomo namazipho esephunki. Psalms 103. Ubuyisa ubusha bakho Nkosi. Bese lihamba lesiweni. Fika lapha esiweni edwaleni lishaya umlomo phansi. Kuphume lo mdala. Shama phupha. Phume la madala. Shine impiko phansi. Phume le ndani hlale kumile izinto. Kumile impapha ezintsha. Umlomo omusha, amazipha amasha. Abesethi uDavid ubuyisa ubusha bakho. Ngisho ngokhozi. Khona sihamba nabo kanti umlomo usukuthuthu. Noma ebeka isandla emadimonini ayamukholozela. Ngoba umlomo wakhe usukuthuthu. Uthi akubamba ukudla ngamazipho. Akubambeki ngoba amasipho akhe sekuthuthu. Kodwa mase kunjalo musukubaleka shona esiweni uyoqasha uye kwi-closet uyoyifihla suka ebantwini suka ebangani uyohlala ekamereni lakho iwa uyivalele nkulunkulu sengiyiwiki nkulunkulu umlomo wami ubuthuthu nkulunkulu angisenawo amandla. Singaphala hayi first kubele athi kuJobe 26 no ithi Deuteronomy 32 verse 11 nakuJobe 26 lapha ko verse athi lunyakaza sidleke sabantwana baba bangomasha sekhuluma into ebalekile nathi ukhozi malakhe idleke lusakha ngameva.
Amen.
Lusakha ngameva isi imalakha indlwana liyakha ngameva bese lifaka utshani bese abantwana abahlale ngaphakade mase lifuna ukubafundisa njalo nakade lisabafida lihambe liyobamba ukudla libakhamsisa abantwana libaphakela emlonyeni kodwa mase lifuna kakhulu baba madoda namakhosikazi liyayeka ukubafida luyasuka luze ngemuva lizobhidliza isihleke luhlakaza likhipha utshani kusala meva ngenkathi kunyaka zisihleke abantwana bahlatshwa meva ngenkathi behlatshwa meva baphumela ngaphandle ngoba ngeke bekwazi ukundiza bengazange bahlatshwe la meva ngenkathi linyakazisa lihlakaza ihleke bahlatshwa meva baphuma ebaleke ngenkathi bebuse beyawa babambe ngamaphiko. Uyakuyekela usathana zokuhlasela. Akuyekele nyakazisa indlwana ohlezi kuyo. Ngenkathi uhlatshwa meva, uyaphuma kule ndlwana. Uzama ukubala, uzama ukundiza. Mase kubona uzoshayeka phansi. Athe incwadi nabaseKorinte chapter 11. First Corinthians, akaye kuvuma ukuba silingwe ngongaphezu kwamandla ethu. Isho ukulingwa nje wena, usucabanga nokuyibulala, usuthi lento ingaphezu kwamandla ami. Uqale wayikhala qala uNkulunkulu wayithi. Wathi, unoyolo uzoyikhona. Unoma wisi. Usuyibaba uthembeka uthemba usufisi nebo usahlulele usufushela phansi singavala uyazi ukuthi indaba It has been too long, umntwana. Sekunyaka sisindlwana yakho. We are trained to be ukhosi. Yanyaka sisu. Yavala. Yavala. Omunye indoda emvela yathenga a brand new Mercedes Benz. Ithenga from South Africa, ivela isikhathi eyisei izolivela i-homeland. Yayithatha le brand new Mercedes Benz from the box kuyi-Christmas iyoyikhombisa ifamily yayo. Endleleni yahlangana nendoda yelori ye-Bedford engena windscreen igqoke iyibuko futhi le ndoda esingenamaclass. Le ndoda ye-Mercedes hamba ku-right lane. Lo was a wrong lane. Was shy Salamon. A brand new Yaba beyond repair. Tema is shy. Megan, Megan, Ayat. Hear me. Tema is shy. What one out in the man? Yes, I would shop. My video would shop. To me, no, this is beyond repair. Why in Kamura, I'm sure I move. It started this week. Why convert? Why ends up it break down? Yang up sabay Mercedes. When they have a van, why find it's a breakdown? Yasia ban for 24-hour service. For emergency. Yasia ban as in Valabanas Cockstad. The telephone number. Salomon can you be? Or let any more to say see. The Puma like Kaitana. Calling up soon. Iyolanda ishayisiwe ngoba iyakwazi ukushayisa yake yashayisa iyakwazi ukuhlungu bokushayisa ungenzanga sono ungenzanga qala iyakwazi mayifika lapha inaso isikhathi sokudlala ifike ibambe iqhafuthi ise lapho yona eyasizakala khona kusho ukuthini baba usikhole usivala yale breakdown. Come to Mandar. Who says? Yeah, he prayed you from the cross of God. He had a good right day. And said, yeah, the servant of the Lord of Bedford, who sat down, after Isaiah, yeah, he said, shut him to the roof. After Isaiah, he said, son of the Lord, both my parents are in the Sabbath, they shoot to me, Jeremy, of my food. My God, when we serve, Maka Shanta Rababas, let's serve such a small bumpy. I'm a tomb on a baby. Then that's the sound of the Kala. The storm is swept. In beginning, I'm a tomb of Saito Yama and Bosiami. She don't have very young and sharp and who's the one sharp. At you, come on, so let it talk. But you're one. I've been a bit of jealousy. But don't have to say. If people in the yam as I don't in yam as a chase. Hey! Don't get upset if people in the matabo. Zizi yam, I go slow. 39 stripes. Mushani got you so early. Mama is up there. I'm telling you, Mushani, I'm going to go. I'm going to go to the house. But I'm going to go to the house. But what is it? Kufuzikas, ekusinda kufukele tuli kwehlela. Bengasaphekeki ngathi bemenze njalo. Bemthwalisa isiphamba. My God. Oh Jesus. Was ukuvula amehlo enkulu
Mama, uang khaleli mina, khalele wena. Uma bekwenze mthini omambi, kuyobanjani mthini omileyo. Uma bekwenza kimi kuNkulunkulu, kuyobanjani wena ungumuntu. Esithwele isiphambano, esitholele intokstadi, esitholele intombazana yisebe sale ndawo. Abafana bayitaba sale ndawo.
I'm Thank you. His life or her life will never be the same again.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Pami sanda saku fana mesaka. Ukonu moyo halalelayo. Ukonu moyo nambabane sabawi. Mafundi sada kichani shalabata.